ukubana akathumelekanga akathumelanga ezapho uphi into ukubana mazizosinika imithetho.
Okay. Kungoba mfethu kaloku umntu uThixo nje besinikile umthetho wakhe. Umntu othunywe nguThixo sizombona kuba esenza le mithetho kaThixo. Ipopu ke ichasene nemithetho kaThixo. Okokuqala ipopu ithi abantu mabavumiswa nokuyo. Yokuqala nje bonisa abantu ngumdali kalo. Akathulanga ngumdali. Okwesibini upopu lala nabafana. Umthetho wesibini uthi uze ungafumani ulibizi igama lam olifumana elibiza ndikumyeke emsulwa njengoba bequbudele isityatyo balifumana belibizi igama lomdala. Owesithathu uthi uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam bazenzela izityatyo bayazinqula
bathi ngothixo bambi.
Ya. Owesine umthetho uthi wokhumbula umhla wesabantu ngumatisa. IRoma yamisa usuku lokuqala lweveki xa ubabantu mabayecaweni yabayekisa abantu bangumhla wesixhenxe mabaphumlo njengomtsho ngomdala. Zonke iicawa eziphezu komhlaba zezaseRoma. Icawa yokuqala yafonywa nguConstantia the Great owayelawule ngumlawuli waseRoma. Wadibanisa inkolo yayikhonza ilanga nenkolo yayikhonza inyanga. Wayesidibanisa wenza inkolo enye kwakuyi-25 December. Njengoba 25 December kuthiwa kuzalwa uYesu, hayi kube kunesizalweso. 25 December kuthiwa yiMary Christmas. Mary Mtshato, Christ Mthanjiswa, Mas inqokelele abantu. UConstantia wangomaisa amaRoma, watshatisa uThixo welanga noThixo wenyanga, wenza uKristu wakhe wobupoli. Wayothatha inkulu yezithixo zamaGrike uZeus yancanyathiselwa emnqamlezweni isitabane esasiyi-artist uMichael Angelo Lodovico. I-England yaqhephuka, i-England yazenzela i-Anglican Church. Waqhephuka uMartin Luther ozenzela i-Lutheran Church. Waqhephuka uJohn Wesley ozenzela iWeseli. Baqhephuka baba baninzi njengoba icawa sigcwele umhlaba. I-Roman Catholic Church, icawa yehlabathi yamaRoma. Xa uthi Catholic uthetha ukuthi ihlabathi, world Catholic. Aba bekhonza inyanga bephumla ngomhla wesibili lweveki lonithi Monday ngumoon day lo suku lwenyanga. Kwavotwa ke phakathi kaSunday nomoon day basiyophumla ngolophu usuku wawina uSunday. Kwabe sekunqwazisa esasityatyo uZeus ilanga phentloko. Uyambona uZeus emnqamlezweni kunqwazisa ilanga njengxautis G ngesiGrike, J-I ngesiGrike uthetha ukuthi Thixo, njengoba nge-English kungu-G-O-D, God. NgesiGrike, G uthetha ukuthi Thixo. Ewaya ngu-G-Zeus, oko kukuthi Thixo uZeus. I-Old English xa ifika yajika la-I ka-G, wabafaka ibona kwaphuma u-J. Ngokupronounsa kwabo ke bathi G, ngoba i-English ayibizi ngale ndlela elibhalwe ngayo igama. Bathi G. Bayotshintsha la Zeus bakhuphu i kwasala u ZUS sikusekunguzus bampronounsa rongo bathi zas kuba ou kwi English bathi bo a bathi zas kwaphumani Jesus.
Tini ke singakhonzi
futhi wami ngoku kutwa ngeni chinchi inkonzo leni phume kule nkolo enikuyo yobukhoboka yemali yasekuthindweni kwamaRoma nibuye le nkolo eniyenyaniso engakhuphisa imali eyomdala bakugcina imithetho elishumi kushiywe izinto zehlabathi kungalandelwe izinto zivona emhlabeni masike silandeleni inyaniso
ngeyiphi le nyaniso
inyaniso lomfowethu ukuba wenze komnye umntu oyothanda xa kusenziwa kuwe ungayenzi into emntwini ongekuthanda xa kusenziwa kuwe
ufuna uqona lo
uthanda abantu abakuthandayo kuphela uthande nabantu abaziintshaba zakho usikelele abantu abakuqalekisayo uluthanda utshaba lwakho njengokuzithanda wena uqobo ube sozogcina imithetho elishumi
zikhona zisekhona ezo nkonzo zinjalo kweli xesha
ukhona umntu hayi yonkonzo enjalo ngumntu onjalo funeka nawe ube nguloo mntu onjalo
sasiphume ezinkonzweni ngoku
phumani kwezi nkonzo zendonga nithathe inkonzo yasengqondweni yokwazana nothixo
andithi bra wena ungumntu uyazana nothixo wena ogqiba uhambe enkonzweni usazana nothixo
inkonzo into ekuwa apha emzimbeni oyiphilayo into efana negazi igazi alihanjwa igazi into elapha kuwophila
enzini
umamela msisi uyabona imizwa
hormones
feelings
hormones
feelings zomzimba
hormones
if feelings awuzihambi into elapha kuwe oyinxibileyo ebubomi bakho nokukhonza uthixo yinto elapha kuwe oyinxibileyo ebubomi bakho kunjalo ukhonza uthixo ukhonza uthixo uba ikuba mani yongena kula mnyango ngosuku oluthile ukukhonza uthixo uba uhlale enyanisweni ungaguqi enyanisweni ungashenxi enyanisweni uhlale enyanisweni kukhonza uthixo. Você está